Siya thokozisa mathonga mahle sithi kama kudingaka le baprofeta ke le amohela ka ofela lona ka jeno ke batla go tlhobua ka tsela ya mothabisa sedimo tsela e o loreng o ka yetsa o ka itsamaya ya o etsa sedimo sa gao se thabe motlhomong diteng dintho tseo ntse o di etsa ona ga ditse o loreng di thabisa sedimo wena ga o tsepe motlhomong diteng tse rong tse o legong tse o di etsa ga di thabise di sedimo at all. So re tlo lokisa bothata bo jwalo jwale mokgolo nka etsa sedimo sa ka happy jwang, nka se thabisa jwang. Ntho ya pele ke ena, onara sedimo sa gago, tlhompha sedimo sa gago. Example, le go se onara ga o bele poleke ka tlong, ga o bele poleke e o legong le communicator le sedimo o yone as a family. It's a khonanyana mane e o legong mo le bua le sedimo teng le beile pitšhanyana ya monna mogolo wa gale o legeng kwa lona lapeng kapa le beile family picture whatever e le beileng, but it has to be a pitšhanyana go dula o gantshitswe mo go dula ntho tsa lona tsa moya. Ga e bona le masela a bongaka o na le eng ya bongaka kapa ya boprofeta kapa tse o di logile mo di bontshitsweng tse o legeng di kopantshana le moya le sedimo le di dula moo. Le na le go etsa mokomboti ka lapeng, le na le go pheha mokomboti fela le onke ka ntho ya ntshwe le golo le bobemo le be ntho yo mo ena le mokomboti. After matsatsinyana le tla o qhala, but bo snatche se dula se ditse mo la phatlha la ba onaga jwalo ke tsela ya onaga sedimo ya go bontsha gore la se tlhoka la se tlhompha. Ebile the most important thing gore se na le tulo ka lapeng, go na le poleke o leng ena ke ya sedimo gobane ga o sa create poleke ya sedimo ka lapeng gore sedimo sa go se dule kae. Se dule strateng gating kae tlamehile o be le poleke mo legoreng onaga sedimo sa lona. Number two, thusa batho ba bangwe. Sedimo sa gago se rata ga o thusa batho, o tlhompha batho, o respecta batho, o le motho o leng wa ba representa hantle gobane the moment o tswantseleng o tsuba o etsa ntho se tlankelelo ba o latlha ba o sia ba o furalela gobote sedimo sa gago se o furaleletse. It's because of ntho tse o di entseng tse o legoreng ga ba di rate. Thusa batho ba bangwe. The moment o thusang motho lenyoloi la motho o le a thaba ga le thaba le reporta kae sedimong sa gago. Ha le reporta sedimo sa gago, sedimo sa o sa o thabela go thusa batho. Le sedimo seo sa motho sa gona o thusa in return because of o se thabisise se batla o etse gape. Ga ke tsebe nala nkutlwa maga ke nanala nkutlwa. That's why go teng the moment o thusa motho mo kapa o fanang ka tšhelete kapa o etsa eng botlhe bo tlo o tla go wena. And as for ga le kane utlwa ka nna ntho ga o etsa botlhe bo tlo go tlhela go wena. Ke yone ntho ya gore sedimo se batla motho o etsang botlhe setšhabeng so that se kgone go metsetsa botlhe le ene se bone gore ntho e ba o fang yone o kgona go e sebisetsa hantle ba kgone go fa more. Number three ke ena go ofara le go rapela. Ga ke bo ofara le go rapela dijonyana tse ntse di bua ka tsone bo phofu bo tswekere bo dintho tsa badimo tse e leng gore kapa ofara tsone bo mokomboti oo ke ntho tse e leng gore tlamehile dile mo ofara leng sedimo o dule o rapele o tshwana le go phatlha ke ntho e le one. Ga ngata ga ke phatlha ke rapela pele be ke phatlha gore ke phatlha pele be ke rapela. Di tsamaya di tsepedi tlamehile o dule o tseba o se ka phatlha fela phatlha o rapela after o kete o rapela o phatlha. Sometimes o ka tsamaya thapelo go feta go phatlha o ka tsamaya o phatlha go feta o thapa kore in between those two e one ke yone tlo utlwang kapa di tla utlwa di tsepedi, but you have to do them both. O kgone onaga e culture ya gago badimo ba rata go ofariwa la o ile mabitleng o se ka ya o itshwere matsogo. That's why tlamehile o gothe tlamehile o tlo tshwere mokombothinyana kapa tlhokonyana kapa gaesenyana kapa phofonyana kapa tswekerenyana kapa boxtaranyana kapa zolonyana kapa kwenyana kapa snafe o ofara sedimo o ba fa something ba rata go ofariwa sedimo. Di-culture tse dingwe ba ofara ntho tsa bone tse e leng gore ba di ofara, but wena ofara tseo tlabo di ofara tseo leng wa tseba di a sebedisiwa ke rona batho ba bantsho ke tsone tse tla o atumetsang gaufinyana le sedimo sa gago ke tsone dintho tse tla o bulelang ditsela ga o tlowa tabeng ya sedimo sa gago. Ntho nngwe ke ena gape batla go tseba ka history ya family ya gago batla go tseba so that o kgone go tsamaya tseleng e right ba kgone go bona gore o interested o tseba ka bone o botse batswadi ba gago lenyolo ilang tate wa gago o kgala o le botsa ka history ya family ya lona la thaba la bona gore o motho lo ma ka dependa go ene o motho lo gore o ka ba thusa ga ba tlhoka ntho itseng so ba ka o fa eng ditšhelete matlhogonolo eng so that o kgone go ba thusa in the next coming years motlhomong tate wago a se tlhola le siko o bo kgona go ba thusa. Ga ke tsebe nalang utlwa mara ke nagana gona go utlwa practice the culture, the traditional. Kore ha ke go practice the culture. Ke tshota ba go etsa mekiti. Phela ka ntle once in a while. Go etsa mekiti. Etsa ntotse. Kore etsa ntotse o tsiba go re. Ba dibu ba to di thabela mo se re thami. Kore ga di tsiba ntotse lo mo thabisa ba dibu ba thaka ka tuti. Ha re ga tuti ke tsa ba ke ga di tsiba most of the time. Emu dina hape phela bophelo ba hao handle phela monate. O ska phela ka dimongwe re go o ska phela ka dipuo phela bophelo bo monate so that ba phela ba di mba wa khono thabela no nna ke ha mona Jonathan wa phela man when we phela la monate ha ona le se mo stressa ha se motho phela ka stress o ska phela bophelo bona neng o tawa every weekend o tsuba metswali ha o lukisi neng se ka lape phela bophelo bo monate ba o wa lukisa ka lape wa thusa ka lape e ska ha o ka lo tshwara 20,000 o bohlanya 20,000 as a child. I see yes, kitchen at all, but as a child is my children. Kabata away blew up, was seen, but didn't bahon on Mona Mutulon, while I come for child. Ah, Elebali. No more sins a cup of a quick pull a fella moana. So kids on and to the Yanet Zoka gets up, what Tabisa said in Musa how, Lord was a putta put a sibbe billa how, so honor was so fed in Toka of Fella, or honor a pig up a pilot or on a listening arm on a little crito, on a little bit like a marae, what the Ziban to the Tabisa city, can our battlets of Mukitin and a cobatlets of Bojola, how no fitly, high 50,150 to get a Bojola at 200 after. To sell a couple of bodies at 200 or 300. Ena wa itshwara go ya fete sa itshwara ba bang ba gola di khan e tsa nthwe u go sacrifice velo o yetse ba tlo bona go sacrifice itse wentse bo jotlhe ba hao go ba thabise ba tla o fa lesedi ba tla o fa khane tsamaya.